Kei te mihia te āhua o te marae o tapu te ranga, me tāna noho, hei muka whiriwhiri ngā tāngata o te hapori whānui e te kahika o te whanganui ātara. Kei a Joe Glenn, ngā moka moka.
He miharoa ana ke tā te koro matua Celia Wade Brown mō tapu te ranga marae me te whānau o Bruce Stewart.
In the past there's been some history with the council in different ways, and I'm delighted to have been able to be here and choose. This building is one of my favourite buildings in Wellington.
No te tau kotahi mano I warau ono te kaumāwha, hei tā Bruce Stewart, I tāna putanga mai te whare here here, ka huri tāna ringa ki te hangai tēnei marae a tapu te ranga. Ahakoa ngā whawhai I Wanganui iae me te kaunihera o Pōneke I ngā tau ki muri. Kei te harikoa ai I tēnei wā, ko whakamanihea tōna mahi e te koromatua hou I te rānei.
I got out of jail with just $25 and a dream.
E whā ngā wharepuni kei raro I te tuanui o tapu te ranga marae.
I think this is important for several reasons. One is because it makes Māoritanga visible in Wellington. Secondly, because it's made out of such sustainable building materials. So much of the timber and the windows would have been going to the tip if it hadn't been for Bruce's inspiration.
Ko te mea miharora wātu mo te kaumātua nei, nā tēnei koro matua I whakatau te maungārongo ki Wanganui te marae me te kaunihera o Pōneke.
This house is my mum, Parihina Tai no Waita. And my mum dispelled the fear with love.
He whakapaetia ana ko eni te marae teitei o ngā marae katoa o roto Aotearoa. Joe Glenn, Te Karere.